ukeneye umuco nyawo icatume je nja kuri afishe sinshike nizera ko Bantu Boy ni leberi hari nibaza ko muzoshikira mukayibaza mugabo kubwanje kora ntashoye kubona performance anje tag itabonetse kuri finale ya Bantu Boy nibaza ko twarayaze ne kandi twayaze neza si kubifuza ama comedy anje akazi kanje ka Miss yose navuga ko bogasanga ko Indundi TV rega public no munsi dufise ni nka ya indi yo mu cinema ya Yesu ni kuvuga bakubuze ko bishasha baca bagenda harageze igihe abantu bamukurikiye arabahimikate mugabo umunsi ukurikira baramukurikiye babona imikate baca baramuvako kugira ngo menyekane harajo yabigizemo uruhara ntanateguza bigizemo uruhara ni rezo sosio
abastari bavuga ngo gupostinga live ni farias
nawe nyene ntaherutse
abavugana na mutima muti Shadibu ari kwigarurira umushahawiwe
uko nacaki bwa mbere na mbere birahimbaye ko igikorwa cy'umuntu ari umuntu ashora kugikunda sivyo hama ibisigaye vraiment cyamimba na bindi marano mbano bivuga ko
urumva hariho bacha dibo mu Rwanda hari big fizo nga mu Burundi akunda
nizera ko atari bo bonyene video y'urutoki mirangi y'urutoki mirangi hari abakuru ngaha bo mu gisagara bashobye gupostinga ijya video ubwo kuga ama comedy ntokina nubwoko bwo gukina comedy rindi hera ari birofa gusa atanyigisho tima ari igenga kandi iyo fise concert nta numwe ndabimenyesha mu ndundi iyo fise marché ya ma publicité nta numwe ndabimenyesha mu ndundi nta kandi kazi fise atari comedy kandi rambeshejeho
n'abakuzi barahuza
gusa ndiko ndategura ibindi bintu bizova mu mahera ya comedy bimbesha aho gushika mfunguye iyo umuntu ari karamenyekana hariho amahera aronka menshi sivyo ukaronka nka company nka grid je nakoreye grid munara zitanu sivyo ugasanga munara nandikiwe 3 700 000 cuharura fois 5 ayo mara ni menshi mugabo mu monde ya star ahantu iza kutwicira tuguma twibaza wa ivi niko king Lekanje muri Kenya kujya mahera nzogaruka ahandi bazonkenera. Nitwibaze kwibwiye kiri ko kiragenda. Rero ni kuvuga ngo muri kijya gihe uri kuraro nk'ubujyo. Planifya utundi tuntu tuzokubesha kuko nta muntu akomera ibihe byose. Uno munsi uravugwa uri mawe. Uri baba siyera. Abantu bose bakabikunda bakabikunda uciye wa mutima VIP baba rawo mutima. Mugabo ntumenye ko hazogera igihe. Uciye no muri vira tamuna kuraba ahindukira rero icyo gihe ukuntu wifashe mu makonsere nivyo biza gutuma nubwo success yawe yogenda ntusubire kuvugwa kandi bakubona uri mutima wa wundi utagase atangorana udasegwa wimbi n'abasare benshi tuzi ngaha mu Burundi bariye hit uno munsi atacu bafise bagumye ari babandi abantu bankunda kubera ndi mutima abantu bankunda kubera ndi kigenge abantu bankunda kubera ndi gasore mugabo after y'ibihe barakeneye kukubona ni hamuzahumva ngona ngo twamubona mu mamoto ariko nitwibagiye mu buzima umuntu akenera ibintu byinshi by'agaciro hari bitazi imbere
nini kumenya just ama message kugira usibla gute nkene kumenya siblage kumenya uti je ngomba nkore ikiri nari nakubaje kibazo kandi ntwakinishuye neza cha kuntomporere avaye gukora ikintu no gukora video umenya gute ati iki kintu nina gikora nza kuba nagemye
okay nta munsi numwe nkora mvuga ngo iki kiraza kugema ariko gusa iteka ryose ngomba gukora video jewe ndaba concentre nkinga kuri script nzokina kuko keshi ni lefera ku kibano tubayemo iyo video nakinye yo kwishyuza amaturo nuko hari abantu benshi bibako ariko batabivuga kuko nule comment twebwe tuza gukina ubuzima bw'abantu badashobora kuvuga je valo public ariko twebwe tugaca tubivuga mu buryo bworoshye abantu bakabimenya mu mvugo mbabarira amatwi kuko ari abantu benshi bimaze kubako ugasanga bashikanye 10,000 bagomba gutanga 5 bikanka rero ko bayasaba ingara ariko kwa twebwe ari comedy turaza kubikina kugira ngo tujye gutanga inyigisho n'abantu bace batwenga ico bituma rero dukora biki
ah yego kumba mucamake we comedy ziba bazirimwe butumwa
nta musi numwe ngomba gukora video itigisha
manake umva wowe ntuzi gukora video ufite objectif wawe si ukuvuga ngo ni juste gutwenza abantu gusa
oya nishika kundundi jewe
okay
biri mu bintu bya biri mu bintu bya mbere byatumye abantu dukorana mu ndundi bavuga none wowe kudakora video zirimo uburofa bwishi ndabwira ati no inyuma yo kwitwa mu comedy ndakene kugira ikindi gicap
okay
kuba comedy twedukina ni comedy zizofasha abantu twarafuye zo gumaze sirikira zizofasha urunganwe ko uyu munsi nugwejo
ego
ego nico gituma ibintu byose ndiga je nashobora kuvyuka mu ijoro kandi je niyumvira cyane mu ijoro ndashobora kuvyuka kuko misho saho njyama udoshaka kumvumbure ubuca urahazi udoshaka kumvumbura misho yose imbere yuko njyama ntegurikaye ija mu ivyumviro vyanje impande y'igitanda kuko mu ijoro ntegerezwa kuvyuka nta jo narimwe rica ntavyutse kwandika kuko jewe yo nisinziriye haraze vyumviro niho mvyuka rero kwandika nta irindi banga nkoresha ngo iki ngo kizorasa ngo kizotokesha no video yose ndayumvira ko nubwo abantu batayikunda cyo kimwe kandi vyongeye ku Ndundi TV hari ama video menshi abantu batarabona kuko Ndundi TV ntibazi ibikorwa bya mutima ariho bibaritswe abantu rero bazi ati mbe mutima ibikorwa byo posting kandi n'abantu benshi ntibazi ko nkora ama video menshi kuko video yanje je ndayikoze singuma ndayirungika mu bantu singuma ndereka abantu no nico gituma ikorwa canje yo kiryoshe kiraryoha n'abantu bakamenya ati mutima arafise video shashi ryoshe
Yonega mutima. Wewe ne uko biri kose ufite abafana benshi, sivyo? Nubwogo kibw'abafana rimwe rimwe bishika bakakubwira ati bakakubera abahanuzi rimwe rimwe. Bwoko bw'abafana bakunda kuguhereza impanuro ukanabumvira.
Ndafise nk'umuce wa mbere bakunda kunerefana bakambwira ati iyi video rero ushize ko metayari ndemeye nabandi banterefone mugasanga muhira bakaza bagenda bakamati kicimvirutso uzogikorere
ko bara abantu
bama nkagikosora
bameze gute bafite ivyumvire bimeze
abo bantu bamaze kuba muri urugo rwego babara abantu bifuza kutera imbere
ndahale nkeneye kumenya umuce wa
umuce
ingene baba
naba abari nk'umugabo
okay
nk'ubu wanditse ijya video y'uru turiko ukuntu twaki ukuntu je nakiriye nico turavuga ngo ukunyene mutima yakiriye urupfu rwanya kwigendera ni umushingana yitwa Lome Ntitegeko akorera muramvya kandi akaye muramvya yayanditse yamamagaye twewe muri period kina ama script yose yanditse jewe narakinye gusa abo bantu rero bariho
babasazanye
nabandi batigira bavugira na kimwe bataduterera nabandi turungikira link bakayiraba ntibayugurure ariko iyo mico yose irakenewe mu buzima kugira ngo tubeho twitumeze uko
okay ubwo fete wewe urakira impanuro z'uwariwe wese
kuri Facebook mpora njya gusoma amakomantere nkayimbago nkazakira kandi sisi ntibinsitaze
nta komantere bishyike ukabona itindi komantere uyikurikije gusubiza inyuma
ego hari nk'umuntu akubwira ngo uzogende gukinana na naka kandi ubona ko afite ubwami bw'iyo nkagira bw'iwanje ego
urumva mu cyamba cyane nta collaboration y'umuntu afite ubundi bwami ubwoje
atwo ikorana mu gihe bikenewe kandi mutima kugira ngo amenyekane nta muntu n'umwe yigeze abigiramo uruhara atari imana yonyine kuko ikintu cyose kiri mu isi gitera imbere imana igishyizemo ukuboko nje mu gihe imana irabivuga muri Psaume 37:20 niho havuga ngo iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'uhoraho nawe akanezerwa inzira ziwe ngo nawe yotemba ntazoshika
n'ubwoko bwa nyabaki bw'amakomedi tokina
ubwoko bw'amakomedi ntokina ubwoko bw'amakomedi ntokina ni ubwoko bwo gukina komedi irindi hera ari birofa gusa atanyigisha izindi komedi zose ni zikora kubera imigani gwa kuvuga ati mbega uyu muntu ni nayirabe iyi komedi ni yayiraba biza kugenda gute mbega urazi ko bihora bishika nkakora video abantu idatwenza mugabe izo gutwenza haheza amezi abiri je mpora nkora video uravye utahitaura mugabo uzahitaura ple demwa ariko ukabona ati ah wa muntu yagombye kuvuga iki nico gituma video zanje zirakunwa n'abantu bakuze cyane kuko ni nyigisho
okay
yego
ni cyane kintu kimaze kugushikira utazopfa wibagiye umuntu zenya muri comedy wawe
kintu kimaze kunshikira muri comedy wanje n'abantu twahuye bangize igikoresho batamfata ataco bacu atawo banshikanye
okay
mugabo Jara nyingi shiti.
Oki ni chai chigwa, fiti mshu kivazi na goma chenda kwa zapa. Hine kumye nchigwa. Mwazi kukura kugujo, chovera ni sumo. Naba andi vanu bafise ingabire nhiyo iwa awele kukina. Kujo usanga kilaba haichigwa. Kukuja harivi inu biza bi guchinege vika guichigwa. Nibi ndi bigucha. Nibi ndi chovera kuguchinege. Ugacha uchiki nhege nye burundu. Ugacha bivamu. Kuri wewe humu komedie. Afise aho amaze kugera. Urumva nkeneye kumenya ikigo wowe warakuwe mu byaguciye intege bica bifugira uri kuri uno muntu atakubuye tosubira inyuma hamwe uhura n'ikibazo n'icyo nyine wahuye nacyo
nibuka ko konsere ya mbere nahembwa amahera ibihumbi mirongo itatu
okay
ndabandanya kubera nari mfise icyo ngomba gushikako kubera naravuga ati yamara je nkeneye gukora kugira ngo mbuyu apana ngo nitwiki
ego
kubera inyuma ya hiti cyanke yo gukundwa cyane kwa mamara hari igicapa abantu bagukeneye ko
ego
none naka ko twamubona igitega ingozi hehe he. None yashitse kuki ubu niki yatumwe yabaye ikikubera kijya gute je nivyo nama ntinya mu buzima ni kuvuga iyo umuntu agishurika cyane agikura akiri karakora ariko aratera imbere atanguye gukundwa cyane kuri buno butaka bw'u Burundi cyane kuyandi mu yandi mahanga aronka abantu benshi bamerika ko bamukunda bamufashe ndakubere manajere ndakuronderera ama marché ugatusangaragera patna marché ya 2 million urose samire kwa nawe abatavyuzi ibyo rero ni ibintu jewe byankomerekeje ariko bicabira ntera kuba jewe ni kuvuga uno munsi maze kuranga abantu benshi bambwira ndakubere manajere ndagufashe byinshi ndakugirira uko iki bato ya nimbugeneye kumfasha karonka umuntu akeneye mutima muhe nimero tuvugane fana yawe nzo yiguha mugabo fana kuvuga ngo uri manajere
nene wowe kutanze ukorana n'indondo uko bikose urumva haramategano hata mu kutane
yego
ibyo ntibi bo sigaye tumbira amategano y'iwanyu wanashaka wana ko dukoranye n'ikiganiro sinibibe ndabacya ko cyangwa icyazo uko sinza amategano mu kutane nabo ubwo ni ibyo ntusanga umuntu agukeneye yo kurinda sinza amasezerano nicyo cyavuga y'iwanyu ubwo amasezerano yanyu ntategekanya yuko ari ikintu cyo cyo cyose ushobora gukora kirinda guca mu ndondi ari kidahwanye na ari nk'iby'amadiri y'amakonsere n'ibiki mutima arigenga
kandi iyo fise konsere nta numwe ndabimenyesha mu ndundi iyo fise marché ya ma publicité nta numwe ndabimenyesha mu ndundi gusa indundi ikintu dukorera duhuriye ko mbafise umunsi wo gukora video zica ku ndundi kuvuga video yanje nandi hano zo yisanga atari ku ndundi
TV urumva wowe ni ndundi mufitani amasezerano gusa yuko mukorana ama video yawe aja
na ama video gusa
amadiri nabyo kuvuga ngo tuyenda kurondera uburongo z'indundi barondera wowe nyine
nta bindi bambaza umuntu ankeneye atelefona kuri 60 ye wisa 48035 tukayaga atawundi muntu aciye ko nta kindi kintu duhuriye ko
ufite urumva abantu benshi urabona ko urabona nk'abandi bakomeye usanga bafitanye amasezerano n'ama TV azara barashyira ku ibintu kubera bo usanga kubera kenshi usanga ijya TV ari gushyiramo imitahe myinshi kugira ushobore gukora ama video n'ibindi hari igihe usanga inyungu zabo zigaruka kuri wewe hari igihe ushobora gusanga hari n'amadiri uhora ubura abantu bibaza kubarinda guca ku ndundi urumva baranze umuco yuko umuntu afise idiri na mutima yumva yuko nayo guhereza amarishe mutima arondera mutima direct
nta kindi kintu duhuriye ko indundi kandi tubanye neza
mbanye neza n'abagenzi
ego kandi niwe mubosi wa mbere mbonye ataguma kobrija kandi bagenzi kugira ngo akorane na mutima aramuzi mutima mutima niki ico kintu namaze ko naranze aranzi ivyanje kandi ari muri ba boss zawumva ngo ngo mwayezi siku ngo mepotea sana ngo tumika sana no
Naza
kubwira. Oh, ivyo navyambwira. Ivyo navyambaza. Ngo muri no misi ngo nturi kurakora oya. Nico gituma nanje twahuje.
Nega yafata ikibazo cy'abana bagenzi no mu boss kandi abakeneye yuko cheno yiwe umukorana ama views aduka. Kiraga nka video bibisa ama views menje bibisanga yuko.
Ivyo oh, sivyo tugomba turabe. Mbazi bikuraba. Ivyo oh, views nako sinzi ko nakubwira. Nari nakikubwira. Yachika intege gute ninde muntu ngamu burundi adakurikirana video ya mutima
kristati pana kundundi
kundundi
nanje ndayishirako
nakigusigura ikintu kivuga ngo nimbi ndundi bona ko views zayo atari nke ari nke nturamenye ibanga turimwo nturamenye ibanga ry'indundi rero mugihe tutararimenya wowe ntibikuraje ishingana je ndayikorera nta vyonzi
nawe nta vyonzi
je gusa ico nkora shira ko video ikabandanya kuko mu buzima ubuzima sihiganwa Justin jana ngo bana kangwa afise byuze nyinshi ngo kigingi ngo afise nyinshi oya afise gituma zinjira nanje afise gituma rizijya gusa chonzi ico byuze zindundi zirambeshejeho
zirakubeshejeho
none ntavyo ubona kandi inyuma yiwanje hariho team mutima iriho yikwica kandi nabo nyene uko batonze gukora video ku ndundi nta numwe yidoga
none gaga mutima
yego
Urumva rero ama views we nta arakubeshyeje uratagase nati mu mutima fresh.
Nta ngora ni hari. Kandi vrema mbandanya shimira mu boss wanje.
Urumva banshimira mu boss wawe. Wafite je narinzi yuko gora ko tumazige tutakubona no ku ma concert. Ama concert maze kiye tujya bantu boy yanyuma ngabere mu rumonge.
Oya ku muzinda.
Iyo mwakoranya nyuma ni ku muzinda. Irya ni iheruka. None ni Nosanga byo babiva yuko kenshi abantu bakurondira byo bimaye yuko ubaze yuko
bara ni kurondira biragaje rega indundi gukorana nayo biravana nibyo tukorana none ko umva ari ama konse ari ama video gusa konse rombiza ku nkondana ngo wakoze konse ahubwo we nawe ibyo urimo ntavyo ubona
none umva ucubaho gute n'udakoze konse
Okay, nibaza ko hariho aba artists bariko baratungwa n'ama concert, sivyo? Nabandi bazotungwa nayo bakoze.
Bazotungwa n'ama concert bakoze. Ugombye kuvuga nayo wakoze ntaba yaraheze ko tamahitira uko nzi ko tama. Nibo ya concert imwe amafaranga bahereza mutima nangaye. Ko tumve yuko yotungwa nayo yakoze.
Biravana hariho Konsere
amwe avuga ati baguhaye make ya nyuma
make ya nyuma hama
sa
hama cyo
none uvuze yuko ngo hari abazotungwa nayo bakoze
ndakigusigurire reka
nimage
gusigurire okay buri muntu asi bose ba tewiba ku ryo kumenyekana
yego
mugabe iyo umuntu amenyekanye hajya ahantu muri urya mwanya ni haronkera amahera kubera bari karakora cyane abari bitumwa ko mu mpande nyinshi mpande zose ukuntu aza kwifata rero nibyo bizotuma abandanya abaho nubwo atobandanya akora konseri novuga ko mutima no kumeje ko natari karakora konseri ariko arategura ibindi bizotuma bimubeshaho gusa byaramwugururiye kandi je vraiment je scenario nabi mu buryo nabana rose muri comedy ndikunda tegura business zizombesha kandi nubu bandanya mba
cyangwa ucugara kubera inoti uhabwa n'indundi
oya oya byamahera mu none ntitwabivuze cyane gusa navuze ati mu ndundi ndabumbwe kandi ndabayeho ni sawa nta ngorane fise ndi satisfied je mu buzima bwanje gusa navuze kuja ku ma concert urashaka kuja ku ma concert ya Demire ya 30000 bakurira taxi uzoze taxi uzokumenya tuguhe inzoga ninge je nanje ndi mu bantu ntabaye huko mu mwanya wo kumenyekana kwiwanje nari panze kandi fisi gituma nari kondi tuma concert kandi kwa nari kondi tuma concert uburyo bwavuye ma concert ni tabye n'ama publicity nakoze nari panze
bari panze
yego
rero nta concert yuko nakora bo
mugaba atari kubwiyumva hari yindi mvu ubu nako se ndi kondita
amadiri ama konsera araza kuyasubiza inyuma none
nyinshi
nakaro rero
what boys in it tag kana kuri afishi bari
bagukwirije
Ego?
Anga.
Oya, Johnny Bang. Na wai kure na yons. Salele mo nusu yoku bu. Gusi chonzi shuba tu bo itu kwa disko ayat zinha ngora ni hadi.
Kura ziga gamutima. Ap na mubuga yuko abarama ba anga dimne dimne. Kwa yuko tawara yuko mu artiste.
Okay.
Kano mu artiste no muna baku na nuru unga nuru duwaru di mosi yewe. Tukibino bjo kipu nda cha ane tukibo na tukibo ebjo sibjo. Kushwa kuru mu artiste ari abandi muna kukuri kia na yifuza kumera ngamutima. Kwa dimne dimne ibinu tuge tu.
Uwa yifuza kumera ngamutima ni yomera ngaji yewe. Na ameru kuiwe. Nisho getuma muburundi tudateri mbere. Umuna kene guko ora audio nkamutima uroki ntamenye yuko mutima nitara niwe nyene
ugushobora kumubera ikiro ari ukavuga ati
ni gari nda mubera ikiro
abari abartiste benshi muri icwa na showbiz ugasanga umuntu aratagase kumena gashenete yambaye nako yati
okay
ngaba agatinya kuvuga ati je no kuri kano gashenete nambaye nagakuye muri comedy wand era sha kugenda no ngaho bazina kaguza harundi muri ati bwa mundi bya bintu bya mutima kandi gabindi bya bintu biri seri ibintu bya yakujemo amafaranga gurike cyamanga umuntu akubajije ati none konseri imwe basamera yanyuma basi bago batufate nk'iyo abantu boyo yutagiye bari na mara wasuzuguye basangahe bazi kugira so nti wayigiye mwari kuri afishi wansangahe bazi
okay je konseri abat boy chatume nta yitaba byaguye mu kiringo cyuko ntari kongi utaba makonseri yego
rico giye rero basi bari wansa
samahe je si kuvuga ngo nagaye amahera
wagaye amahera
bazabo hari umushahara wa tegekanijwe kuri mutima ivyo navyo sije now precisa
ivyo ni bakwere amafaranga utaziga mutima
oya jewe concert nimba barantumiye hariho some twavuganya amahera kandi chatumye ntitaba sikubera amahera fisi imvo yo anje sindi ko nitaba ama concert sek mwazira hetse ibisigaye navyo ku bantu bo twobera ikirore
yego
ntituza kubera ikirore abantu batabidusavye sivyo abari ko bakora ama video ya comedy ni beshi bagomba kuba ba comedy ni beshi mugabo hari ibintu bataratahura sivyo hari ko kwigira nkana kutari naka no kwishira mu bintu bitakuraba sivyo si bose nko nka jewe no bo mu misi habo mu minsi umuntu abavyiyumvamo rega twe comedy si ibintu batwinjijemo badusunise ngo kina comedy wanashimi tangura ryacu icatume tumenyekana si ibintu twanashoboye gutegura twasanze twe twamenyekanye nkaje uri mawe nayikonye nayikoze mu gufyina sanga yakunzwe
biragutunga
uri mikaheri je ibintu byose byose fise ntivyavuye ngo kuma video ngo ibiki uri mawe yonyene yavuye mu ibintu byinshi kandi ibintu nakuye muri comedy sino byambara ngo ndabishyo
yone yagucirindira kuno munota mutima ratagase ahereye kuri
niyo yacinjira hama ukuntu nagenda byifatwa mu buryo naronse nivyo bizotuma ngo umameze uku
okay na uratagase kwenye
oh ya gutagata gutagata na uratagata rumba ni ivyo rero muri make
okay ati muri make rumba wewe naho twashimye kubivuga comedy irakubeshejeho kandi neze ngo nta kandi kadufise
umva comedy sinovuga ngo nakandi kazi fise ahubwo ara kandi kazi ndi ko ntegura mu byavuye muri comedy
mugabo gushya kuno munota nta kandi kazi wa usanganye kire karenze comedy wawe
nta kandi kazi fise atari comedy kandi rambeshejeho
n'abakuzi barahuza
gusa ndi ko ndategura ibindi bintu bizova mu mahera ya comedy bimbesha aho gushika mfunguje
okay nyine mukurangiza
ego
kuri ico nyine kuri yo point ni ya impanuro wohereza abandi ba artiste bagenzawe kuri ico nyene kuri iyo mugambi nyene uvuga
ndahumva ndahumva
aho nyene
ame hame
naho nyene ho gukora uwundi mugambi uvuye mu buryo ubu wakuye mu ngabire ubusanganye ufise
ico no tumirira ku bandi bakoko abandi ba artiste urabona turamaze kubona abantu benshi bari ya mahiti mu Burundi kuva Burundi bwitse ku Burundi bararonka amahera menshi afaditse mugabo ugiye kurabona umunsi ni babandi basubiye ku gatumba wibaza ko ari iki iyo umuntu ariko aramenyekana hariho amahera aronka menshi sivyo ukaronka nka company nka grid je nakoreye grid mu ntara zitanu sivyo ugasanga mu ntara nandikiwe 3 million 700 cuharura fois 5 aya mara ni menshi mugabo mu monde ya star ahantu iza kutwicira tuguma twibaza wa Ivi niko king. Rekanje muri Kenya kujya amahera nzogaruka ahandi bazonkenera. Nitwibaze kwibwiya kiriko kiragenda. Rero ni kuvuga ngo muri kijya gihuri kuraronka uburyo. Planifya utundi tuntu tuzokubeshaho kuko nta muntu akomera ibihe byose. Uno munsi uravugwa uri mawe. Uri papa siyera. abantu bose bakabikunda bakabikunda uciye wa mutima vipi babara wa mutima mugabo ntumenye ko hazogera igihe uciye no muri vira tamuna kuraba ahindukira rero ico gihe ukuntu wifashe mu makonsere nivyo biza gutuma nubwo sikse yawe yogenda ntusubire kuvugwa kandi bakubona uri mutima wa wundi utagase atangorana udasegwa wimbe n'abasare benshi tuzinga mu Burundi bariye hit uno musa atacu bafise bagumye ari babandi kandi rero tuvuze amahera y'umustare ntaza kugaragara mu mashanete ngwara yagayaga ngwagiziki no ibintu by'abastar biharugwa mu bintu si mu byo twambara si mu kuntu dusa mugabo ariko barura ngo Diamond avise company ihingura ama parfum i Cape Town tugiye kuvuga ngo Arkiba afise uruganda rukoramo gwitwa Monfire rukora ibinyobwa nko kwa drink energy aho niho tuvuga ati umustari n'uyu yamaziki none wa maziki mu gihe warose hit atacufise n'uyu munsi ico kintu rero nohereza ko tumenye ko nimuno munsi tuvugangwa nimuno munsi ama telefone y'abantu ama stati y'abantu ari mutima lo comedie ari kigingi ari gasore ari de force none after kubera abantu bakunda igihe se umuntu abantu bankunda kubera ndi mutima abantu bankunda kubera ndi kigenge abantu bankunda kubera ndi gasore mugabo after yibihe barakukeneye kukubona ni hamuzahumva ngona ngo twamubona mu mamoto ariko nitwibagire mu buzima umuntu akenera ibintu byinshi by'agaciro hari bitazi imbere sivyo hari ibintu bitazi imbere sinzi ko nawe
nagutahuye
mu buzima umuntu akenera ibintu byinshi by'agaciro hari ibintu bitwaza bitoza bwa mbere ku muntu
bituma priority
ego okay nabyo sinza kubivuga mugabo kuri jewe umwanya namenyekanye hari ifyaje imbere kandi ndishira inyuma y'ibi bizombesha
okay rero igikurikira n'imigambi gusa zo kubeshaho mu gihe uzo butari mutima
ndazi ko igihe kimwe ntazoba ndi mutima ndasubira kwitwa izina kera nitwa
kera witwa nde
nitwa Minani Fleur hari abantu benshi uvuze ngo Minani Fleur batomenya ko ari mutima mugabo hazogera igihe ibyanje bihagarara point subire ku gatumba
ucusigara utungwa na mutima
na ya mahera yava
muri mutima
yava muri mutima rero hariho benshi rero mu mahera yavuye mu izina ry'ubuhizi atagutunga kwera wifashe nabi wato warosa mahera ushira imbere ibitari imbere bidakenewe byihuta hari ibintu byo usanga byihuta mu buzima
okay mutima
sa
sinzi ko arufite cyongera ko nga aya majambo majambo rangirije ko n'amajambo akomeye icyo amajambo yo gufasha n'abandi ba artiste ko biri kose muri komisi abakomedie gusa n'abaririmbyi biraza murakorana murafise collaboration nini sabarimbye gusa n'abantu bose bamamara aba bakinyo pia nibiki ndibaza urabahaye ubutumwa bukomeye sinzi ko ufise ikindi kintu
ikindi no kongera ko nuko twotahura ko ibihe bihinduka kandi ibihe bihe ibindi uno munsi uhagatsaha icutse uhagararaha ariko icutse uhagarara ico icutse uhagarara uyu munsi uhagatsaha icutse uhagararaha ariko icutse uhagararana wakuye hahandi ico kizotuma ugu muri wa wundi biraryoshe kubona mutima ari ku medio yahagaritse kwitabira ama concert mugabo akaguma yitabira ama concert y'abandi asa neza atangorane bituma presence ya mutima igumi igaruka yes tukaja gushigikira tugankagura itike ya senka nimire nkakurikirana ama konsere nkavuga ati ah bigusanga biri ibintu biryoshe mu buzima
okay mutima kandi urafata bisi nta kibazo urite
jewe bisi ndayifata taxi vero ndayifata kubera ivyo mpaya gaciro si bimbona aya kubera ari abantu benshi bariko barahomba uyu munsi bazungukeje
aho ndibaza ngaho bati bagutahura uvuze yuko ufata bisi ugafata ivero kuri bya ama priority bavuga ati ndibaza benshi bacha batawo
none ufata taxi mukuja muri ville ntihuta kuva ngano kuri village market ngiye kugura umupira no chafata taxi umupira ugugwe 25 ucuhagarara kuri 35000
we nta complex ugira ngo mustare abantu barandi
oya oya kumenya se byo bituma sesa guri byanje eh kubera dufatiye uko abantu batuze nitwosoka nitwova no mu mazu oya
you have been swimming with BC, the weekend of the day,
Keshi, you know, my BC, Nuko, Harihawa, and best for a quarter of my comedy. Visit YouTube and Horeraco, Abandi Bakamania, Haroni Genis, Mobano, Nibuze, Suvisa Mahera, it's good, I never Mutima. Si tayo yiwe ijwi ijwi rya mutima ni ry'abantu bazi cyane kurusha fizike yiwe kandi hari abantu benshi batazi ubwabo buze baca bamenya re birangiye zira muri bisi nze numva mvuze we nsubize kazamba ngo niwe mutima ngo nije ndakuri hiye sasa biraneza biratwereka ariko twakoze ikintu kibatushe ku mutima abantu bashaka kwibagira vuba
muri icyo nyine cyane kibazo cy'indwo nka hari abantu benshi usanga barabaye mu bindi bihugu usanga ibintu bya usanga abantu bivyamamaye usanga ari ubundi bintu babayemo ubudaha bivana n'ibihugu babavuyemo ari usanga umufana wawe usanga ajavuye nko hanze mu bihugu cyanjye baragukurikirana bivanye n'igihugu avuyemo aravye umwuga ukora nuwo ukora nk'ibi nyene mu gihugu cyiwe nyene yabimenye waka kubona ngaha uri muri bisi uri chemadane tanye round river kuri wewe ubona umufana mwenyewe arabukunda yego nivyo mugabo arafite indi image yaba kugufitiye ko usanga bivanye n'ingena ko nyishora hari ingufu runaka bishobora kugabanya cyane adono nkene mengene yo gutangura kuri yoka
uko yo ntahura uwo muntu uko atabonetse cyane ho sinzi wakwegeje nta uranyege gusa ico nzi cy'abantu bakunda umuntu gutandukanye hari uwunkunda kubera ndi mutima hari uwunkunda tayi hari uwunkunda visage hari uwunkunda ukuntu namba hari nuza kunkunda ijwi rero sindamenya gusa ico ntahura ni kimwe abantu bakunda umuntu gutandukanye
navuze ati hari umu artiste mu bindi bafite ndi ku bantu cyane cyane bo mu bindi bihugu
ndakumva
n'umuntu akurikira yakumva yuko
agacasanga ndi muri bisi
abahanze dufate nawe tudufate basi n'utari ngaha
yego
hari umuntu wumvise yuko mutima afata bisi
sibyo
mutima arafata bisi vrema umustare kweri nka mutima afata
ndababaye
tu vois ya complexe wa usha ku muntu mwenuyo atahura iki kuri mutima
je ni umuntu nifuza nifuza umuntu ntahura ukonde apana bifatiye kuzina je wari ukuntu ndi karaktere y'umuntu nishobora gutuma umuntu agumana titre yahoranye nubwo yo bayarayikuwe ko yo karaktere zanje ntizija kwerekana ngo ndi mutima ngo ndi karukuno je nari meze ntari twa mutima
yego
ivyahindutse jewe kwitwa mutima ntivyahinduye akaranga mutima kanje ndi wa wundi kandi nabagenzi banje aho natembera kuva kera ndacyari wa wundi jewe kuva mbaho ni jewe sinkunda kujya mu boîte mijoro ndakunda ryoherwa ngo njya mu biro ano uzubaze stage zose nuriye mu gisagara haba na ruguru mejeje gukora performance y'wanji hits canja muri hotel kuko jewe siyo mundu na siyo mudu nakuriyemo jewe rero comedy ntiyampinduye ahubwo jewe nahinduye comedy jewe si ndi babandi urabona abandi ba star bamaze kuba ba star bamaze kumva ku maradio babavuga rezo sosio ibintu babavuga iki batembera intara zose ubwame na mbere avuga yatoboye amatwi ubugira kabiri avuga yiyambije kuri bamwe imishatsi ariko urabona je ndashari kuri ordinaire rero yes byiza cyane rero karaktere y'umuntu nishobora gutuma umuntu aguma na titre yahoranye nubwo yoba atakiri wa wundi nubwo je noba ndi umukomedie sinza kwishushanye ndacari wa wundi kubera komedi n'akazi ndiko ndakora kandi sinza kwitwa umukomedi ngo kubera natoboye ugutwi sinza kwitwa umustari kubera natoboye izuru oya
mutima
yego
ya tuyazi ibintu bikomeye cyane
biri kredi mugabo
abantu bakunda ibintu bibaruhisha bazava babiraba kwe
aya biravana nicyo agomba gushikako intumbero ziratandukanye
kubiri rwose umuntu akeneye kumenya mutima wa vre wari wamuvugenga abantu benshi bakuzi babona upfukamye umuntu uri kuramurira ati nagusubiza inoti yawe
namba y'utujipo
wambaye amajipo
ndira nk'umwana
ntiwamenya yuko mutima servo imwe iri mu byiyumviro bingana gutya Ego umutima ndagushimiye sana.
Murakoze cyane.
Eh hama muje kundundi. Muje kundundi mwumvise yuko kundundi ni ibihugu byose bya mutima biri ntibiri kuri ayo mastati. Eh ko ndabizi ko menshi mukunda kumura ku mastati bijya mu video ati kame 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 kame. Ijya kame naka extra gato ya.
Batomorere.
Eh
abavuga ngo kame abarakantu ka
30 seconds. Gato ya 30 seconds bakuye kuri video y'iminota nka 10.
Eh rero kajya kantu bana kakujyohera. Aba ni nka karobo mu toni
mutoni
cusiva rero ndundi kugira ngo bikunde bise neza
ahubwo reka ahanyene hejuru murabona mutamubona ko linki ya kanu nangumwe nisembizi ndabagura cyane.